Yeah. Jekene, Masi Nnamdi Kanu, Onyeisi anyị. Ọ bụ today, the 25th of September, ka ị tụkwasịrị afọ n'ebe afọ nke dị adị. Enyeghị mụ mba na ndị egwe, wesịka ewere egwe, wee wuche ya happy birthday. Happy birthday to you, Masi Nnamdi Kanu. May your days be long. Ọ bụ ka ọ dụ.
I got it.